Hello guys, thanks for stopping by my channel.
Kule video sizobe sibheka ukuthi yini ongayilindela ngozibandlela ochungechungeni lwedrama oyikhonzile enesihloko esithi Sibongile the Dlamini. Ngicela ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi sami futhi uhlale nami kuze kube sekupheleni kwevidiyo. Ngiyabonga. Iphuma kuSibongile the Dlamini kulo December 2024. Umsombuluko zitho kuzibandlela 2024. Isiqephu sama 55, unomfundo uhlangana nomuntu omuhle angamazi okhombisa intshisekelo kuye. Unobuhle uvakashelwa umkhize. Kanti uphetheni uvula amanxeba amadala amphoqa ukuthi enze okuthile. Ulwesibili zi-3 kuzibandlela 2024. Isiqephu 56, njengaye uzama ukuvuselela ezothando nonomfundo kodwa kungenzeka ukuthi ukhathele ukuba yinkosikazi yakhe. Njengoba umndeni wakwambambo ulungiselela ngenjabulo izingxoxo zelobolo likaSamke noVuma, kuthutheleke isivakashi esicashile phakathi kwabo sifuna ukuziphindiselela. Ulwesithathu 4 December 2024. Isiqephu 57, unobuhle ushaqisa uSibongile lapho edalula into eyenziwa nguSamke esikhathini esidlule. Uphetheni uyavevezela uma ebona isitha endaweni okungalindelekile. Ngomsombuluko 9 December 2024. Isiqephu 58, njengaye ubhekene nonomfundo ngokukhathazeka okukhulu ngomxolisi, kuphela uphetheni ezobhekana nonomfundo mayelana nonje. Usis Mavis embule ivazi engalungiswanga kahle aphikelele uNeli noThuli bangene ephetheni. Ulwesibili 10 December 2024. Isiqephu 59, kunolaka emphefumulweni kaSibongile kangangokuthi ngisho nokwenzo akakwazi ukuzola, kuze kubuye ilungu lomndeni eliyigugu. Ngendlela eqinile uphetheni akalilahli ithemba ngokufuna iqiniso lokuthi kungani unomfundo ekhona ehotela. Ulwesithathu 11 December 2024. Isiqephu 60, njengaye ubona ebomvu lapho ethola enye indoda endlini yakhe. Kusenjalo ukwenzo uqhamukela uSibongile ngesikhathi sokudinga kwakhe. UMandulo uthuthumela enhliziyweni ngesicelo sikaVuma. Ngomsombuluko zingama 16 kuzibandlela wezi-2024. Isiqephu 61, njengaye ubekela umxolisi umthetho mayelana nonomfundo kodwa uzimisele ngokuthi akayi ndawo. Kanti futhi uVusi nokwenzo bayaxhumana ngabesifazane abasezimpilweni zabo. Ulwesibili mhlazi 17 kuzibandlela wezi-2024. Isiqephu sama 62, njengaye uyabuya ezomaka indawo yakhe endaweni kanomfundo futhi akajabulile ngalokho akutholayo. UVuma unesifiso esifayo ngokwenzo. Ulwesithathu 18 December 2024. Isiqephu 63, unomfundo uxabana nomxolisi okwamvula amehlo nokugcine ngokuthi disekwanele bi kunjengaye. Kwenzo akavumi ukushiya uSibongile. Umsombuluko zingama 23 kuzibandlela wezi-2024. Isiqephu sama 64, njengaye ukhulula unomfundo ezintanjeni zakhe nokho uyadumala lapho umxolisi enqaba ukwamukela imibandela yenkululeko yakhe. UVusi ukujabulele ukuqala phansi nogcina. Ulwesibili zingama 24 kuzibandlela 2024. Isiqephu 65, umndeni wakwambambo uhlangene emsamo ucela uxolo kumbali. Uphetheni akaphathekile kahle ethola ukuthi abasizi bavakashele unomfundo. Ulwesithathu mhla zingama 25 kuzibandlela wezi-2024. Isiqephu sama 66, uphetheni uzikhiphe wonke ngesidlo sakhe sasemini sikakhisimusi, kodwa ugcina noVusi babukeka ngendlela engathandeki. Unomfundo uzizwa enesizungu walula isandla kuThemba kodwa uvaliwe. Umsombuluko zingama thithi kuzibandlela 2024. Isiqephu 67, uzimisele ngokubuya kwezinkomo ekhaya, uVuma akajabule. Ngomoya wokuxolela, uphetheni ukhuthaza ukubuyisana. Kusenjalo uthulisile ulungiselela umngcwabo onetwist. Thursday thithi one December 2024. Isiqephu 68, ukhuzwayo uphumela obala kuSamke mayelana nedili lakhe noSathane. Ukenzo uzibophezela ukuthi uzolinda uSibongile kuze kube yilapho eselungele ukubeke ubudlelwano babo kwelinye izinga. Ngaphambi kokuthi uhambe, sicela uthande, wabelane, ubeke amazwana futhi ubhalise. Ngiyabonga.